Ndaba abantu bangi eyo, abamu ku bo mikwano gyange, abalala boogerako nange naye oluvannyuma lw'okwogerako nabo ku nsonga z'obufumbo. N'olabira ddala ng'obufumbo bwabwe bujjuddemu ennaku nga bwakusika muguwa. Sinzidde awo olwaleero, naddala omwami gwe ali eyandaba. Nkuleetedde obuntu obutonotono oluusi obutagula na ssente bw'osobola okukola ne bukuuma emibembe n'essanyu mu maka go. Oba oli awo n'enkulaakulana. Naye nga sinnakubuulira buntu obwo, sooka okwate oba owulirize facts zino bbiri ezikwatagana ku bufumbo. Fact number one, essanyu mu maka mbutuufu mulimu gwa musajja, so si gwa mukazi ng'abasinga bwe tulowooza. Singa omusajja bukyenkya ng'oli wampisa mbi awakaawo, amakaago tegalibaamu ssanyu era kiriba kizibu nnyo amakaago n'okubaamu enkulaakulana. Tegalibaamu mirembe neva. Eyo fact number one. Fact number two gye njagala oyige olwaleero. Obugagga n'enkulaakulana ate byo biva ku mukazi. Wadde omusajja gw'oyinza okuba nti yawunyiikira okukola, naye enkulaakulana y'amaka gonna eva ku mukazi. Naye omukazi okuvaako ate enkulaakulana ateekwa okuba omukazi omusanyufu mu bufumbo bwe. Y'ensonga lwaki musajja gwe olina okukola ekyetaagisa okuwa omukyala wo essanyu n'omukiipinga ng'ali happy all the time. Ng'okola obuntu buno obutonotono obutagula ssente bwe ŋŋenda okubuulira. Omukazi bw'aba omusanyufu, okwagala kwe n'obwesige gy'oli byeyongera. Yeeyongera okukulumirirwa, okukusaasira n'okukwagaliza buli kalungi. Omutima gwe gutebenkera, bw'atyo n'afuuka omukyala ow'enkulaakulana. Ekyo kiwulidde? The facts biri bweziti z'olina okuyiga ku bufumbo olwaleero. Essanyu mu maka buvunaanyizibwa bwa musajja. Enkulaakulana mu maka ate yo eva ku mukyala, naye omukyala ali happy in her marriage. Olw'obufunda bw'obudde, olwaleero sigenda kunokolera busongo obwo oba obuntu obwo obutonotono bw'osobola okukola okutebenkeza amaka go. Wabula olunaku lw'enkya, just follow osirike nja bukubuulira bonna mu bulambulukufu bwabwo. Thank you. Kalaiki. Follow.